Sangqinile bangani sebengilahlile abanye ngamba khulumile kufikile indlebeni ngizwile bebesitshela ukuthi ngwile kanti ngiqhuzukile ngivukile i-social sakhona empini bebehleka mangilambile manje imini othenga igribo sasengiyabuzwa sidlanini bebenguguqa buka bengikhulume kasuphuma nini mina ngiqonqozile ngiqonqozile clever bekuvaliwe dolophansi ngathandaza bheka iminyango seyivuliwe Baba somandla ngiyabonga bonga emswaneni ngale ngoma kwabangona sengiyaxola noma bangishiya nayilona kodwa wena ukhona wena baba uhlala unami ukhona lapha engikhona ngoba ukhona plus ngizalwa namakhona Ngikujamula pamgwezitha zam nasemgwaqeni makushuba kodwa uhlali nam uma bengizama ngapha nangapha unqabe nam ngeke ugcinela abazali nabantwana bam ngoba iningi inkinga impilo le sayinega baba tethelela tethelela izitha zam baba tethelela tethelela izitha zam
noma bangani
Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more coming, baby. Peace.